After Nick Pooh and Wayne, after Nick Pooh and Wayne, I got it on my own.
Tiyo lagaga na ko murtidan hodan ka ku qoray gaado naftani ku hanwayn agar